Musajja yena yagala otwala mukazi we out. Ngo chimanyi sente z'omuntu alazigenda kuluma togenda. Anti so tula n'omuntu out. Nayombera buli kimu. Kale lengera obuntu oba tusera laba obumere. Bataka obuchere bwe batuwadde.
Bataka obuchere bwe batuwadde.
Mbubakuwaka bakuliko omuchere.